Good day everyone. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe for more videos like this. Okay, so right now I will be reacting to Inside Life comedy. Stay tuned.
Ebe oyibo, ihe na-achịkọwa kịta anọ, awogun asen dịrị nwa gị nwoke ga-agotere gị ihe na New Nigeria. Ọhịa na-akọwa.
I'm tired of saying the truth. Barrister Uche Mmadụ, agwago gị na anọ ama aga New Nigeria. Nna gị chọ gị n'ebe ahụ. Onye chariri echari like me, ka ihe m ga-akọrọ ndị chọọchị anyị. Barrister Uche Mmadụ, all my life, ngafe ka m na-agafe New Nigeria. Ihe a na-eme n'ime ebe ahụ ama amụ. Nwa nke mmadụ ama ihe a na-arụ n'ime dị a. Ego oyibo, ihe sọrọ gị ka ị na-eme. Nne na-adọ m n'ọkpa ọfụma. Kedu ike anọ n'isi aja? Bịa ka ị racha m ntị. Agwago m pipo onye chi ịzụ prọpati. Ya kọntaktị ya Prince Michael Amechi Properties. Ọ hawụ shop plug ihe ọbụla gbasara real estate. Na-ekwe ka nsi gbasara aka na property m. Prince Amechi Michael Properties nwere 4 bedroom semi-detached duplex. Nwekwe 4 bedroom fully detached duplex. Ọfịsị ha nọ na Lekki, Aja, Lagos. Ihe ọbụla wụ property dị mma. Ego property n'aka anyị gbasara aka na beg, just imagine. Na-elu ka nsi nọrọ ụmụ nwa na-agba egwu negodi. Prince Amechi Michael Properties dị reliable and trustworthy. Ị ga-alike ime business with them. Nwanne m, gaa ka ime invest. Maka ịzụ property n'aka ha. Ọ ga na-adakwa wogom. Ego oyibo, ịgwọ ọla ụwa ka ofe.
Ego oyibo dị m. Wogom, eme isikwa ele ngo. Bilienu ka nye gị dọgị style, ka m were ya mere gị wee kọmpati.
A pụrụ anwụ, so agbaghị nkịtịkịta ịta m. Ya wụ mmepe ezipụ m, bupute propela m. Ịta m, onye dị ya kachi police station lọta. Ihe ị nwere ị ga-enye m ụdọ gị style. Since 4 days nkịta, anya ajụ na-ebu m na police station. Ama m ma ihe tara m ata, kọwa ihe ife anyị na-eme na-ebu m anya ajụ. Kenu nnọọ ihe m ji isi koro biko nụ. Kwa mbọsị nwaanyị a na-ata m. Kwa mbọsị nwaanyị a tụtụrụ m na-ata m nke ka ọ tarie m atarie. Well, papa ọzọ ka ị ga gotere m odogwu hama. Gotere m odogwu hama ka m were ya microwave utu m. Mmadụ ọ ga-emekwanụ gị na ihe ọkwa ihe mmadụ sainịrị. Akwa ihe nwoke sainịrị. Mgbe ọbụla ọ gụrụ gị bịa kụọ m aka mbinie. Gotere m odogwu ka m were ya banye ọrụ atụkwa m inu olu gị. Mbido ọrụ gị taa chụkwa m inu mkpu gị. Edidikwem mkpu nne yo. Ifeanyị Chukwu ajụbugo gị bifo, kedu ihe ị ga-alaike ịwụ mgbe ito? Ya wụ ihe ị ga-alaike ịwụ mgbe ị toro.
Ha mpa anyị ji nwayọ ekwu. M ga-alaike ịwụ onye a na-atụ ụjọ ma ntụ. Ebe ọ bụla m dara ndị mmadụ a na-enye mma iwe, a na-eze m eze. Ị ghọtago, onye hụ m ya nọrọ n'ụjọ.
Ifeanyị Chukwu, adịrọ m sọprịz mgbe ị sị na ị chọrọ ka a na-eze gị ezo ma ito. Ibi na-eche mgbe ị ga-adị ya na ị ga na-eri ma anụ mmadụ ma ito. Wee hụrụ gị nwatakịrị, obi gị dị oji ka unyi, obi jiri gị oji. Ị ma nna be m na-eze gị ezo na be m. Ị ga-abịa ka nsị gị ebe ị ga na-eto. Ya nwoke mba n'ime, mmechikwu isi aka supa gị n'ime kịta. Anakwa m egwu egwu ebe a. Ehe, ọfịsa Panka. Biko, akpatara m Ifeanyị ka iwe kpụrụ m ya n'ime, wekpuo ya n'ime, gbachie seelụ ahụ chetara m ka ya. Ka mara ma ọ ga-eche nji, ihe ọzọ ọ ga-awụ m ụtọ.